I be some copy. There are dealers in all type of ties. Caterpillar ties, truck ties, hybrid cars, that's four wheel ties, and saloon cars. The ties are very valid. If you Bremen, Germany, and a bar, they're fairly good ties. Umran metal ties, Umran CFSM, be some company. The best.
All right, Abusia for Yamama Kwaba Adaba on my channel. So, breaking news about the Tojana Musum for Safadan Kwa, my baby, Bre Ewaha. Ah, made a baby down, Ewa Baby Biara, or we are see Afanamuha. Now, make a choice on my channel, dear. We bring the world to you. Aye. Now, above for Masomasan, and my breaking news, you Adabra on my channel foundation. Sovereign Estate Limited, Jessam Limited, and Afi Wilnek Limited, Ghana, Madaroma, and Omasomasan, and my breaking news, no Adabra. Now, above the Toja, aye. It is alleged. Ababa told just a court at Rata and Sensembia. Na Nansemuntamo Edi Adencheche Ewo social media so any ye memuha. Efa Eye, the founder and the leader of International Gospel Church, Mitre IGWC. Bishop Daniel Kwajo Edem Obinim. Nasore en Americano. Ninsensembia Eye Honorable Kennedy Kwame Akompreko e Japon Edekobu Bo no. Edidi di nsemunumachi edosodoso nsemunum ehununia ekosodo yedokoko piam ewo court nene ababe toja se court atransem no som oma yemu enhwehwemu na oma do masukwa hunu se ensemunum yenu de ewo fapem ah sebe ombetimi agine no so ede entansa papapa ede abo eye bishop obinim nyedi kan ne se aye sikansam ah na one fidelity bank omo di hu adwa awa brananka oni hu kwa so beye no eno eye asamne ba kwa ombetimi ejina so ede kwadubo a emu odene ede abo eye bishop daniel obinim afa ye toso mienu ebe be told ya se yehu eye enkrata bi ewo social media no so se daniel kwajo obinim bishop ode eye warrant eye police warrant ede akwa kwa chire eye ne customer bi a one ni di dwa no de ne ka se na empenifo chire se eye warrant ne ba bontensa no na enya dia eye original en free police for akachi Nesa won na chese wa bumra so waye wagina police fuo dinimo etu anamo wananka oni ho kwanso obetu sa anamo nesa won tine eno so eye ade a enyina so ewo so ana ewo mu a police fuo ebetimi agina eno so ana sa court ebetimi agina eno so ade eye intansa ade abo eye bishop daniel kwajo obinim enti ne keka kure die so obinim wa mia ne mpa ebom anyire ne ho ankonkopia eye court ajaji fo no edaim ampe bibia nka nyire mo wada yenim na so mani so etewom ewom na yem se enye da ye keke na ombo so na mum eye ni kan so dia ene na da achi bia no eye bishop daniel kwajo obinim adam nyame enni ni hwafofia ye de no ebe kwa kwotum ewa ban kukum ye toso wansam fufuro mu dia na chese aba beto dwase ye ni ebe ma bia ni din ede ejetawia osan eye nsantwere ni ewo bono ahafo important wo ba bi ai papa yi osi wo da wona ye ni ose woda ona waya ya ya nanimkum nani ya enkum ni nyina akyerɛ sɛ ensem bia ebetwa mu biri bia etwa mu nansɛ yɛi no ensem ne ha no kamia yɛ sɛ nti anya wo sɛ nti okipo asem ne wo mu a entre no ene ne nye ne sɛ mu ɛwɔ sɛ otu anamo na na mu otu yɛ ni nyina ne sɛ otu anamo ɛde nani akyerɛ ɛyɛ IGP yɛ wura James ɛyɛ opon buanu ahwɛ yɛ ani gana police fo aso ye e won kram important mu hanum me kire eye police headquarters na okoye ne nantisie nyina ne se papa IGP ene wo ma police fo ensem bi ha me papa na ensem ne dose na ne ha me na edi ensem ne mu kukuni okuni ni pa no eye ensem bi a eye the founder and the leader of APC chapel me kire eye Reverend Kwaku Bofo Amprachum na nse bi ntem papa yi eba betena eye ni TV so ekeka se kromu ha ya we eye in Ghana ha onim businessman bia ono de owa abotrenya daaje ekunkum nipa na okumu a enso ha na wa fuck up na moja no ode abom ode bom kabo a no de tuana no ene na gura owia enso ha na wakisi egusu se egeo na no ana ye wura anase ye nua be ma eye ejetawia o kire se ensem bi se ne de ensese obi ka na ofa ne hudi tra sa keke ɛrɛ yasa ne kamia sɛ ɛmra ɛni gana ha na mpo sɛ ɛmra wa ha na kyɛ sɛ ɛmra no ɛwɔ nkrɔfo bi ɛtimi wɔm na nkrɔfo bi de ɛntimi wɔm ne sɛ nti ɔde petition ɛde akwakɔ bɔm sɛ saa asɛm na Reverend Kwaku Bɔfoɔ ɛbɛtena TV so ɛkaeɛ no ɔmomɔ ɔmo ho mmɔden sɛ ɔmo bɛdɔ asɛm no mu asukɔ na ɔmapɛ nkyerɛkyerɛ mu papa ɛde afiri ɔbɔfoɔ hɔ na sɛ wɔanya nkyerɛkyerɛ mu papa paa deɛ ɔno deɛ ɔsusu sɛ yɛmfa ntansa ɛmfa mmɔ ɛyɛ Reverend ɔbɔfoɔ na yɛmfa no nkɔnkɔkyerɛ aban kukum ɛsiane sɛ ɛkame a sɛ Ghana ha deɛ obiara nya akwanya na wabɛgyina TV so anaa radio so na wakeka ne ɔpɛ saa na ɔde akɔ na ɛyɛ saa ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ nkyirima so sɛ nyame amfa fie na yɛmfa ɛmmra anyɛ adwuma daakye nkyirima mɛba no na nea yɛyɛ kɔduruiɛ no na ɔmo nso ɔmo toa so enti ɔsrɛ yɛwura IGP ɛyɛ James ɔpɔn buanu sɛ ɔmmɔ ne homɔden na ɔne ne mmeranteɛ no ɔmo ndosodoso asɛm no na baabi a ne nokorɛ no ɛda no ɔmo de ato na ɔma Ghana atumi akɔ ɛnkan sɛ meno ka sɛ deɛ wokɔpiam ɛwɔ Ghana East a ae mekyerɛ a dɛnta hɔnom ne baabi ne ne aha ɛhɔ na ɛyɛ Ghana East no mmeranteɛ bi ateɛ si gatam na ɛmu fi ne ɛmu nkorodoɔ ne ne yɛkekakeka ho no mmeranteɛ tete ɔmo tete na ɛno ne ɛbɔ pini yɛ ne ɛbisa sɛ adan zoom lionfoɔ na ɛyɛ adwuma wɔ ha na sɛ nanse yɛ ne yɛfam zoom lionfoɔ adwuma yi mu ɛno nti na ma wɔbɛgyina gatam yi mu a motete mu saa ɛhɔ na security officers na ɛwɔ hɔ no ɛba amanneɛ sɛ wei ɛyɛ mmeranteɛ a ɔmo deɛ ɔmo fe sɛ ɔmo mu ɔduru ɔmo wɔ ahoɔdene ɔmo yɛ mmatwofoɔ ɔmo apagya nnadeɛ abobɔ na ɔmo ɛmfa mpanin nsɛm ɛnyɛ hwee ɛwɔ kuroduɛ yi mu ne sɛnti no sɛnea COVID-19 baayɛ na Ghana mampanyini a ɔte abɛ anya somekyerɛ na na adoda nkwa ɛkufu ado ɛde nhyehyɛe bɛgu ɔkwan mu sɛ wopie a nose mask ɛne face shield te sɛ neɛhyɛ mi no bɔ wo mmɔden sɛ wobɛkura bi na ɛno atwa mu a pɛ hand sanitizer na kura wo nsam na wokɔ kakra a wode apepa wo nsa ho na sɛ ɛbɛyɛ a wokasa ntasuo nkɔgu obi so ma yareɛ no ɛnyɛ ntere ha no mmerantie deɛ ɔmayɛ ɔma adwene sɛ ae ɔma sisi ɔma so ɛwɔ mampanyini nsɛm no ho enti ɔmo mfii ta ɛna ɔmo te sii kurom a kyɛ sɛ ɔmo nhyɛ nose mask nose face shield nose kora ɔmo nni bi sanitizer ebi nkura wɔm ɛna mpanyinfoɔ sɛ saa na ɛteɛ ɛne yɛbɛkyerɛ m sɛ patapaa pieto no yɛde aniɔdene ɛna ɛworɔ sɛ wɔde aseɛ ae enti saa na ɛteɛ deɛ mato mmara na mmara no a mato no yɛnnye mu sika yɛnnya mo hwe yɛmfa mo nkɔ prison monte nsi gata yi mu ɛfie wɔ mu nyinaa ɛne mu nsuo nyinaa mo make sure sɛ mobɛte na mama gata no mu ada nwan na ɛno ɛne yɛbisa sɛ apolisifoɔ yi anaasɛ security officers ɔmabɔ mo ho mmɔden anaasɛ nneɛ ɔmo yɛeɛ no na ani ɛden dodo sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ma wo comment mmra ɛyɛ video wei aseɛ na yɛnkenkan ɛmfa ma wo na ne yɛnhunu nea ɛkɔkɔ siiyɛ nea mede tu meserɛboɔ ɛnɛ awiei ɛwɔ ɔman channel ɛyɛ afidi kɛseɛ yi so ɛne sɛ ɛna na ɔpɛ yi ɛwɔ ɔman mu nsɛm adwumadi a ɛyɛ a yɛtɛ di ɛwɔ ɔman channel so no ae lawyer Maurice Ampaw sɛ wo kae no sɛ wonim no ae ɛba facebook paa deɛ anaa social media ɔyɛ lawyer wagye ne ho menaa wɔ hɔ papaapa ae ɔba bɛtena adwam ɛnɛ na ɔkeka nsɛm bebree ɔdi nkɔmmɔ nso so bebree na nea yɛfa firi mu ne sɛ ɔno Maurice Ampaw sɛ nyame ɛyɛ yɛadom na ɔde yɛ nkwa ɛkyɛ yɛn na december bosome no ɛba bɛto yɛn nyinaa asomdwom na kristo wɔamma a na sɛ mpanifoɔ ɛbie kwan ɛde to hɔ sɛ yɛnkɔnkɔto santene na yɛmfa yɛ kokuromati ɛnkɔkyerɛ yɛtumi ne yɛahoɔden a yɛwɔ ɛwɔ ɔman yi mu sɛ ɔghanani ba anaasɛ ɔman ba pa a ɛberɛ no so no mu bie nkratam sɛ yɛkɔto aba no a ɔno ɛbɛkɔ kɔgyinam na naba ɔkɔ akɔto no deɛ wɔateke ne nesihyin dadadadada ɛmfa ho ɛne ne yɛbɛsi sɛ nsuo to awiabo apra na adwudwo deɛ ne bɛsi koraa no a wɔayɛ n'adwene sɛ ɛyɛ nana adoda nkwa akufu ado ɛne ne mpp aban no ɔbɛsan atim ɛde ama wɔm ɔbɛto ɛde ama wɔm na ɔmatoa ɔmo nnwuma pa a ɔmo yɛ no so ɛno ɛna mpp foɔ no te yɛ a ɛne ɔsɛ yeye ɛna ɔmo te si dwam ɛna ɔmo sɛ Maurice Ampaw mmɔ wɔne hwɛm bɛmɛna ebi mena biom mɔ pf sɛ ɔbɛto deɛ a ɛne na yɛ ka kyerɛ sɛ bɔ dawuro no na ma Ghanafoɔ nyinaa nte sɛ ɛyɛ nana adoda nkwa akufu ado ɛne na bɛdeɛ kyerɛ baomia ɛne mpp aban no ɔmo bɔ adwuma asom nti Ghana ne bia ɛnto aba ɛmfa wɔn ɛna sɛ hwɛ saa na ɛyɛ mo wahu momma no mo tirim nya mo do momma mo tirim nya mo dɛ na to a metu de ama mo ne nyinaa yɛ adwuma pa bi a mɛho sɛ akufu ado wahyɛ ase a ɔyɛ ne sɛ nti no meto ɛde ama no no anya 4 more years ɛde aka ho na watumi awie adwuma no nkonimdie ne asomdwoe mu na meka kyerɛ mo sɛ 2024 sɛ nyame yɛ adom ne yɛte nkɔm na hwee ansi na yɛsan ɛkɔ deɛ a ɛneɛ me 1 vote no matama de e de ahye me kotokuom mama mutrimu nyamude eno nmp before say eh lawyer na asembe e na ho ka ne saa no ye to aso no papa e to aso e kire mu se ayeye ne be ma na otodwom aye Kwame Castro Castro under fire ah obete say ho aha on the boss anyo no 2014 aye asamaje e ko aye Brazil World Cup ne baaye na ene yiye firim ya nche as I went to be uncontrolled to 90 years from Muntem. Oba and also sanitary, a mummy aye ada, na young congiani, eho, and I wish I for me and come with you. A Brante Castro, and then a canchema, and as an Adam for Bakua, your friend Janet Bandu. I'm a coquatinus, which I'm marketing kitty so. I saw the or Germany, a woman soon so. And on a 4 year aunt to what a seminal cassadia, ye nimbed your Castro, any a Janet Bandu, ewo. Nagana Mramono, a chasse, obi a yrasana, unti me and declares a woo. I just watch and fear my comaco and so and son away to me a casinipan ew. And unti and crofo eke case Castro, wew, Castro, wew, or no Morris Ampa, our yembra nimino, or can we see super set, mo beer and casa semonibium, Sakwami Castro, wew, na Castro etiasi, na sentia or tiasin, and yes, be our question, our air shopping mobi, and yes, our question, our and Sawam and an important mo baby, on question, our togo, another flower, nemum. Gana mrani chresa si wobi ayira saa. Ya wo enfie mako 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 enson. Ansan obe timia declare sa ni panu wewu. Na sef, so far asa sa 7 years ni nyamba yane diye. Wobi anfanshe ni tinu se Castro oda hoka ya hon. Enya diye wewu. Nsem se ena lawyer Morris Ampau. Edibe tu ujia ewo omen mwinsam ejume diye so ewo omen channel. Elye ebu shafone ha ene bre ebe makwany. Ema mede eye breaking news ni nina edye siye. Na mika chula se e omen channel foundation. Foundation omo gire enkuna fo. Inyisya inyanka mo. Brafo eni nkurase fo a omo wa kurase ya sebe omo hia emwa no foundation we botaye eno madwuma eno no omo bua safo no entu betimi afa ye telephone no numbers no e wo ye video we yas na wa frɛ na ne e ka wa koma bia se wo de beche no wo de aba ne ye de bia ka wo ne de kwakoye sa adoye no afi sorry estate omo tonton sase papapa insase ya ehojo insase ya eye bete se konkonte a ade ache so eno sa ye nyunyunyu udi a no fears so wat yas ye entu pa sase ato na ye nyɔ kɔbra kɔbra ye ji usika ne ato amo bi fofra eno ne sorry estate omo wa dan kura kura nsusu omo esisi ya and what Edda Hoboko, Chess O Froma, Ombetimin Weddy Gamma Bibia Ako Kind. Just some limited, Omuton Cartas, Papa Pai, Yan Ramana Bing, if we Bremen, Germany, Abritin Memo, Fromo, Nacopetis, Egugu, Karnasi, all size, rim size, Biano, Omwobi, O Froma, Jessam for Bajoso, no match no matcher, quite no more Mako Gudinsa was on a Bibia Ako Kai Edia Mount. Walnut Limited Ghana Affairs or so, Omuton, a yell, assorted drinks. Drinks beer, near brownie, near brunina, into quite choose your choice. Which room, occasion, our babaya, or my better, and sir, I was our several as ye, not as a bibia, a conkai, Eddie Amau. Aye, naha, and a brebe maquin, and my son for suffer danka, maybe breaking news in Indian Abyssy. My crown, Yami Aduma, you ever said yes, Yabium.
On my channel, we bring the world to you.